mudirimu pa Ejipita tichienda Kenani zvinosanganwa nazvo zvizhinji vari kudaidzira hativhanzi kushuka asi vamwari vari kunzi nemekanai nenyika ino hamuchaioni zvakare
topatare pagreat separation rimwe ramazuva muchaparadzana zvokusaonana chati home charela iko zvino charovedzera charovedzera